aho tugeza hose turabashimiye cyane rwose mutaha amahoro mushika amahoro
imfashanyo ifite agaciro ka baba imiliyoni 60 niyo yatanzwe kuri no wa gatanu na Fondation Iragi irongowe n'umushingamateka Suguru Olivier hariya muri komine ya Gihanga mu ntara ya Bubanza intara asanzwe navukamwo iyo mfashanyo nayo ikaba yarigizwe n'umuceri ibiharagi amasabune n'ibitenge kuri bantu nikora batowe ku mitumba yose igize komine ya Gihanga haruhande yivyo uwo mushingamateka yatowe mu ntara ya Bubanza yarashikije bantu nikora bo muri komine ya Gihanga inzu zigera kuri 17 yabubakiye imwe yose ikaba ifite agaciro ka miliyoni 3 ukaba rero wari umunezero kuri abo bahora bararabicaye igihe cyose imvura iguye
aha ndanezerewe cyane aha ndashima rwose aha nashimye bimwe biguye ku mutima asaba ko n'abandi nyine bo baba bameze nk'uko kwanjye nabo nyine yo bubagarukira ko bamwe bakazoronka nk'uko naroje ko jewe aha nari nsanzwe ngwaye indwara idakira ngwaye asima niyo narayihigiye n'imiti ndayibura ndagenda kwa muganga nkahebura kubera ko mfite uburyo buke jewe imvura iguye icyo nakora jewe urabona banzanira ibicericeri nibyo narambika hejuru ku nzu bo ibitonyanzi rwatonyanga inzu nahora mu ngiyinyo ngira ngo murayibona hama ikogosha bikaza bikangwa mu matwi nkagira imbeho nkagira n'imvura kubera iyi ndwara yansima murazi ko izana na n'imbeho n'imvura nkaca mbura n'utwo nifuka nkaca mba uko nyine kubera ko ntakibasha no kugenda kuyitasha
nabona ngize abana bakajyama
umushingamateka Suguru Olivier akaba yamenyesha ko yifuje gusangira umunezero n'abantu nikora muri komine ya Gihanga kugira ngo bashobore gusozera umwaka mu kanyamuneza
twaje rero kugira ngo tuze dusangire akanyamuneza ka Noel twaje kugira ngo tubifurize Noeli nziza twongere tubifurize n'umwaka mwiza w'2022 nibyo twarumvise akamo twatewe na Mustantere kare twaje kubyirabira turabona neza yuko imvura yaguye iteba kugira tuti rero umunsi mukuru wa Noeli ni umunsi wo gusangira ni umunsi wo kumenya abandi twaciye twiyungunganya jewe n'umuryango wanje na Fondation ikigo Fondation Iragi dusabe turongoye kugira ngo turabe ingene twakubitiza ibipfunsi kugira ngo cyane cyane abageze mu zabukuru aribo badafite ingufu nyinshi nabo nyine bashobore guhimbaza umunsi mukuru wa n'umwaka mwiza bafise umutima uri mu nda bafise umutima mwiza kuko cyane cyane twagira tuti ntibagira aho bikora munsi y'urugo
na bamwe mu ndongozi z'intara ya Bubanza bakaba bashema akigoro kagizwe na Fondation Iragi
imitumba n'imitumba imera neza ariko murabona ko kirere kitagenze neza rero turabashimiye bimwe bivuye ku mutima dushimira niyo fondation yanyu mwavuze ko Fondation Iragi birimwo mu byo mwiyemeje muri ibi byo gufasha abantu bafisa mikoro make mwafashije muri ko murubaka inzu mwarubatse inzu ku bantu bari bafise ubura batari bafise uburaro bwiza n'igikorwa ciza cyane izi mfungurwa bazihaye abantu banaho nikora kwarumvise ni muzindi ntara nibaza ko atari ngaha Gihanga canke muri Bubanza hari abantu bazironka bagasaba jidana kuzigurisha muwa muri ko muraci intege abandi bantu we wagize amahigwe yo kuronka kugira ngo kandi tuvuga tuti we waronse hari uwundi atashoboye kugira amahigwe yo kuronka uziteke musabikanye ibyo twumvise mu muzindi ntara ntitubibone ngaha